medende honorable Jesse Boinedu mena meye panyina meda Ghana Cocoa Board ano Ghana Cocoa adwuma yeye ni nyina anu sisi ano mena ababesu ya miameshe pese meka cocoa ho asem kakra ni se cocoa ne meno meno mpa na midi nso papa papa enye na ambesua cocoa die na asem be no menka se bia ene mewo cocoa board me panyini nti me shaase bra na mo secondary school ana menom cocoa na sabre na bibia friend milo eno ne madua ne titire na medical university me wi university o me ni me na me kyerade o tech de o me na me ade na me nom milo papa papa na chembe hu sese menom milo na aya na si kire no eye bibi o menom de ma me pe cocoa na se cocoa ya yam a si kire bia ni na ma me ko hu that time no brand gold em se ne bi o marketing ni nuane royal royal ni e cocoa ya yam a si kire ni marketing na me ka ma obi ate se u bedi cocoa titre o ma nya mfie aduanan e ko no de u bedi cocoa pe cocoa a si kire ni na marketing ni eno no boa nimpa ya kwa ano ni nimpa dua ni nyana boa na nyankopon so na body mu no enam se saade ne course ndi no waye ano kyeso waye bibi odi si ano eye nyankopon body mu no nuaba ani nua omo wo bibi ede bo omo ban eno ye fa antioxidants ndi sa antioxidants no se udi aduane a sa aduane no ebi wo na nuane bi wo no antioxidants no dɔso antioxidants dwuma odi ne se ono okutia free radicals no medical ka se free radical ene de yare hu yare ahoro de ba ndi se antioxidants no unye bi kɔ nipa duanu mu a na kye se ekwa kɔko atia eye free radicals no na dodo na benya wo widiem na kye se eno na ema onipa no ahoɔden no abem the more antioxidants you have in your body the more healthier you are ndi se free radicals ne dɔso kyerɛ antioxidants ne kyerɛ sɛ ɔyare ndi nyankopɔ ayɛ sɛ scale no balance sɛ antioxidants no ɛdɔso na sɛ free radicals ne sɔ a tɛmbia no ahoɔden tɛmbia free radicals ne bɛdɔso na obɛwe antioxidants no pɛ ne kyerɛ sɛ nimpa ɛsɛ ɔyare na antioxidants sɛ meka no yɛnya free aduane mu nyankopɔn abɔde aduane biara no ebi wɔm ne mo titre pa no ne ne ye nimpa ye green tea de a manfo so ye num green tea num a ke se be mo ahoden te bia afi red wine red wine so is oh red wine de enu ta ma brofo no ta num red wine pa because grapes mu no antioxidants wo mu pa ana ya hwehwe mo ahu se sa cocoa no antioxidants wo cocoa mu no ke se wi ase nyina aduane bia no weto no antioxidants wo cocoa mu chain aye grapes and as a red wine in terms of antioxidants cocoa has more than twice the antioxidants in red wine and as a grapes and a cocoa has more than thrice the antioxidants in green tea enti no so wudi cocoa na chese chese wudi mpa wudi ane de antioxidants nko a na ekonzo akoko atia enema ede yare eba afi valentine eye valentine ye bedi no abodi na ede atoso ne se se de medical chim nyina no eye chocolate for love cocoa for life wudi chocolate na je se o kire odo ana cocoa ze bia wudi ana che se wo nkwa ana wo pagya no nti no chocolate for love cocoa for life.